keep on like commenting ka dilo tseo. What's going on? What's going on? Ho na le nyane tse di ntshwane tse di shebe. Before you talk, man. Tshwane tse di shebe o botsise pene. O botsise pene. Ska no papa. Ka nako malenga nna ne ke le kae. Ne ke le kae. Nkare ko wena se le ka ling ling mo o tla reng wena tlo bolela too much ka nako malenga ne ke le kae ne ke etsang ne ba inspire. I was working hard, so no to bo o tlompotse lingling. I tried my best ke tunela demand beat lingling, so no to tla mo blame nna mo ska tlo nga fela wena a tlo nga fela a tlo mphaphela mo tlo tlhalela mo tlo bolela masepa fela o sa itse re o dirala. Bolela masepa ra bereka mo ntlo tlo tlhalela fela mo sise tshwanetse ore kuseng ngono lena ke lena ba olekga batang di-artist le ba buisa moya kgotsa le bolela nnyana fela bolela masepa le bolela masepa fela ona ntho e le bolela no isa di-artist moya lefaka le moya o mobe ka ntho e seong bastard tse batho ba bangwe lo balabala butu before balabala tshwantse wa analyze dilo o putisa re hula lang gore go be so go etsa itseng leng leng wa twat ontwa ke game into how so no le mpata dilo ka nkan so I can't do my shit tshwantse go tlwelela lena nwa lo ska tlonga fela lena ke lo mantsi ah tiro to tonga fela na bereka mme a ke tsorwa le ba bangwe ba di podcast mo le ba fagana le mebitso a ka foi ha no di petel tsa rena ri lo ri liwan arba la bale what if ka khawate and then un botsa go what if na ka khawate otore la la nyela tlhela masepa fela lo tlhela fela mo tlo kwara paragraph engwe ka no sa itse re hirala what part ta tsa di go mmere go nne to commenta masepa ai tso isa batho mo le bisa di artist mo ya le le sa ya tsitimo le tsabano ba tsara ke stress ba ba tswe di drugs cause of ke lena no faga mo so ceiling motano tso go mpeto ngwa ba skepe mo no na na masse pa fela so tlhaba mo sirase ka ba sirase jo sirase ai